Nubunubwiwe Jenirata Ijambo kiwe rimara inyota.
One, two,
three, let go. Ekisa yangize samuragwa. Ekisa yangize samuragwa. Ngana murugo. Samuragwa.
Sege Kristo yabambwa akazuka ni wowe nyine tugomba duhishure kano kanya. Kandi tugomba tuzane n'umutima wo guhimbaza Imana kubw'imisha ihejeje kwakira Yesu Kristo abantu bahejeje gukizwa
bitaga iki kuri Victoria
nibaza ko ni bya bindi nyene twitega ubuntu twitega ukugira neza ku Imana mu bintu byose dukora
bakirie neza twisanze ko ari muhira hamana hasanze abantu bafise inyota uvuga ngo urumva ngo ubu ngo gushika ryari ngo bizogumebera mu isengero mugabo muzogenda murabona ofio ya mezi aho biza kubera ushaka no kubera n'umuhiri wanyu mu rupango
na eglise objectif ya nyamukuru ni evangelisation cheko kwa nyamukuru yesho yasigishengero no mugigisho y'ijambo y'Imana y'igitango grande commission sino twaregeze gukora kuri biti mu cibitoke kuri terrain ya basket twakoranye nino eglise nyene donc harimo ko kumenyerana harimo ko ku pasteur ngaha twariganye ngo legeruka gusora gospel we focus amdi mu muzi ngo kuri biti mu muzana samdi
Yes, hello, ndabara mukije mwibwo tsibakonzi ba Imperialtv nizere yuko mu meze neza aho muherereye hose nuko mubibona ni jo niho imbere mwaho muri kumwe imisi yose muri Sunday church umunsi rya muri Sunday church twagendeye murabizi ko hama haba ama event agenda tantukanye uyu munsi rero habaye beat kuri beat kuri beat rero ni event abantu benshi tuzi kandi tumenyereye uyu munsi kabe yabereye mu cibitoki cha kanyoni 6e avenue muraza kumenya byinshi bigenda butandukanye muraza kubona aba star ba big zoe ba Quelos upendo nabandi benshi bagenda batandukanye muraza kubabona mubandanye mudukurikirana n'abataragira subscribe mubanze mugire subscribe kuri Imperialtv muraza kubona event yose ya kuri beat kuri uyu munsi turamenya n'impamvu uyu munsi bayagiriye muri Eglise kuko nitwa tusanze tumenyereye ko kuri beat bayagiriye muri Eglise muraza kubona ba star barimba gospel benshi bagenda batandukanye tumenye n'ibinshi bigenda bitandukanye kubijanye ni event kuri beat ciao Yes, nkuko nabibabwiye turacari kuri beat, turi kuri beat murabona yuko ariho bigitangura turi kumwe na wa mugwi mukunda cyane, wa mugwi ukunze, ukunzwe cyane ngamugwi gucacu Burundi, ndiko ndavuga mucamwumva ekisa cyane kuko ari indirimbo kirabukora neza cyane ngamugwi. Sagaca Bujumbura mu Burundi no muri East Africa hose indirimbo ekisa kirabikora. Mvuze ekisa mucamwumva ko ari wa mugwi ukunzwe cyane Victorious Team. Tuke kuganira nawe murakombe mumeze neza.
Na mahoro cyane.
Uyu rero ni murefu sana kubyo duhagararanye nasubira kuboneka no kumuha mikondi ndakugira kugira ushobora kumushikira David umeze neza
na mahoro gose
ego nawe umeze neza
cyane gose
je no kurumba bari sindakubiza izina ashobora kubwira kunyibwira nabandi bose ba batakunzi kubera ko David naje kumuvuga
nitwa Bonheur Victorious Team
Bonheur Victorious Team uhamagaye Bonheur utegereza gushira ko Victorious Team turi kumwe n'umwigeme ni Barbie ni Bardi cha ni Bar ni Abeli yo mbara ya cha amazina ndakunda kwibuka ngo Barbie ni Abeli shoshu ni sa
na mahoro
umeze ne
yego cyane
bashaka dabasabe bataragira nti murashura kujari imbere ako muducishije ko ekisa umunota umwe ndasabye
ja kwezi 70 amasegonde yegere karibu muri sala
Nubuntu bwiwe Jenirata Ijambo kiwe rimara inyota Nubuntu bwiwe Jenirata Ijambo kiwe rimara inyota
Three, let go.
Ekisa yangize samuragwa. Ekisa yangize mwana murugo. Ekisa yangize samuragwa. Mwana murugo. Samuragwa. Ekisa yangize samuragwa. Ekisa yangize mwana murugo. Ekisa yangize samuragwa. Mwana murugo. Samuragwa.
Mwavyumvise bako bararirimba kapera gusa uratamba. Guys, abantu bema kuri scene ntibigera bahusha. Bizanzwe ntibigera bahusha nibishirira kuri stage. Twitegege.
Twitege Kristo yabambwa akazuka ni wowe nyine tugomba duhishure kano kanya. Kandi tugomba tuzane n'umutima wo guhimbaza Imana kubw'imisha ihejeje kwakira Yesu Kristo abantu bahejeje gukizwa hari abatangwe gukira ingwara n'abandanya bakira no mwanya wo guhimbaza Imana.
Mugihe Victoria izobikira performinga mwiteze iki kubana
twiteze ico nyene nakubwiye twiteze kubona umuntu ataza gutaho uko yaje ntaza gusohoka uko yajaje kuko yaje guhura n'umwami wiwe ntituje kwerekana ibyo tuzi ntituje kwerekana amatara dufise ariko tuje kuvuga nka Pahuro avuga ngo ijambo nababwiye ni mwemu kandi n'ubugingo rero indirimbo tugomba turirimbe ni mwemu kandi n'ubugingo
Ni victorious igaragara henshi habaye event yose itegerezwa kubamo kenshi kenshi victorious ntigera ibura muri kuberi
ndimaze karubona ubwe mana
yeah bo kuberi kiseso kandi ubwa mbere duhuye twarakoranye mu ma voice ariko ubu ubwa mbere dushobora kuwura kugira ngo dushobore gukorana mbega indirimbo yanyu mona iko irashikaho mwari mwifuza gushika
turashimira imana cyane nibaza ko ni imwe mu ndirimbo zigeze kure gose mu byo tumaze gukora kandi rikirugurura imijyango myinshi myinshi turabishimira imana cyane cyane
amatwa simira ngo inyuma ya kisara ma surprise menshi agenda atandukanye ntashobora kuvuga Vega nivyo abarundi n'abanyamahanga bitaga iki kuri Victoria
nibaza ko ni bya bindi nyene twitega ubuntu twitega ukugira neza ku imana mu bintu byose dukora twiteze Yesu yonyene ko ahishugwa mu buryo bwose bushoboka
kandi murabona yuko baberewe murafise umustilist abambika
Samantha oya twiyambitse twiyambitse
okay
kujya ni imyaka yo kuyambika
oya ntibisigure ko dukwije imyaka yo kuyambika ngo cha twiyambika abasta bamafise abantu babambika ako Victoria zumwamuberewe twifutse kumenya ko ari abantu umuntu babambika canke abahiciyumvira
Oya uyu munsi twiyambitse uretse ko hari ama evenement tuba dukorana n'ama maison asanzwe akora ibintu bya fashion mugabo twiyambitse uyu munsi
reka tubashimire cyane Victoria's team
murakoze gose
yes hello turacari kuri beat nkuko nabibabwiye turi kumwe n'umwe batanguye tuvuge beat umuririmbyi wa kera tuvuge ko ari mu ba legend baba rapper ya tumuzi kuva kera cyane antuka bamubonye baca bamumenye ni type ubu ngo ni asigari apotre
oya ndi type boy ke se ve ko nyene mvuga ubutumwa ici là mugabo ya je préfère ko umamagara type
okay muri misi mba bameze so kwamagara ngo apotre kubera ko ibintu byo guhapa cyane ntivyere byinshi ariko haraguri ibyivuga butumwa
no ni amababiri angize petitre hari abamfatiye mu nzira nkora umuziki bakacibaza ko nkora umuziki ariko kije natangiye kuvuga ubutumwa n'imbere yuko nkora umuziki urumva divyo byose
ego type ni sawura ko
meze neza ndarushaka to mugabo sava
type waje kuri beat kandi ni watanguye ku bwawe ni giki cha kuryohe ikintu cha mbere cha kuryohe kuri uyu munsi
ikintu cha mbere cha ndyohe nuko batwakirie neza twisanze ko ari muhira hama nahasanze abantu bafise inyota batari baje ntibari baje muri show baraje kumviriza imana baraje kwitazira baraje donc ba respondinga donc nubu niko bikiri ko birema donc biraryoshe si show niki twaje imbere imana kandi biko igenda neza yeah
igi wari kuri performing ahaje imbere ikintu cyawo baca kuryohiye mu bantu canke ikintu cyo baca gutangaje ni cyane
bo cyambere narimbye igiswahiriwe no bahama mugabo ikintu cyambere cyane bo ikintu camaki ngyohera nuko iyo gihe cyose ngiri ubu ngo guhagara imbere y'abantu hama nkumva nkavyumva mu nkemu yanje yuko ntibaje muri spectacle bica biryoha
kubgawo wavyakiriye gute kubera ko ahantu hahora habera beat hari ahantu hagutse abantu bose bashobora kuraba kandi bakaryoherwa mugabo abo hari abantu barana ko benshi bari mu ibarabara abandi indani baragundanye kubgawe ubibona
ndabona yuko twagize challenge nziza twagize sisha kuvuga ingorane nziza bon ngira ni kwera bijanye n'ibi bintu bitakiri cemewe cyane ko habaho ibintu byo gurira hanze muri benshi iki ariko ahubwo mbonye na kajyo ko gushimira uburongozi bwa eglise irembo ry'intama kadutijije ahantu kuba buzuye kuri jewe byanjyoheye kubera n'abakijijwe babaye benshi urumva ni sawa ni byiza ego
rero beat ntabyo kuja ku materrain ni mu ma eglise
oya puro mama ya berenga ikurikira shaka kubera handi hadasa no ngaho urumva sinovuga ngo urumva ngo ubu ngo gushika ryari ngo bizugume bera mu isengero mugabo muzogenda murabona ofio ya mezio aho biza kubera shaka no kubera n'umuhiri wanyu mu rupango
nta kibazo bwa kandi arahari kariho okay tipe bavuga yuko ari umuntu no mu rapper nivyo kandi ara numuvuga butumwa nivyo mugavuga ko ari umuntu yishimwa kubgaho vyakira gute
bivana n'ababivutse bivana n'abivuze ala prepare abantu bavuga nibaza ko batanze nibaza ko tutarahura kuko bon enta mpamvu vyo kwishima icyo cyo kinjo tuma nishima nikimwe gusa nuko namenye imara nico bibira impera ko ruhusha sino sinishima kuko no kwishima kuberike ya umuntu wese ari special umuntu wese arasuka imana ya muremye umuntu wese nta muntu asumba uyundi twese turi diva bon sinzi ngiri uwo muntu yavuze ngira nti turaho
Tifeka tugushimira cyane ndizera yuko nzo kurondera undi munsi tukatugira ibintu byinshi bigenda bitandukanye kuko tipe bamwibaza ko ibintu byinshi byinshi ifo yuko abitubwira neza kugira ngo tumenye tipe byo kurwari
sawa bon ubivuga imbere kamera ni wazako uzompamaga sawa murakoze
yego tipe tugushimira cyane
sawa ndagiye merci Yeah.
Yes, ngo kutwaye nabibabwiye twari kuri beat uyu munsi kababereye ku amucibito kicakanyo ni kuri sis kushengero yitwa ni bon porte des brebis ya porte des brebis ni skatmenyere yuko kuri beat ibera mu l'église na chanchan mabona turi kumwe na big zoe mu nsanzwe arimo bategura kuri beat agiye kutubwira byinshi bigenda bitandukanye byagenze kuri beat na makuru ya
Amakuru yanje ni meza cyane.
Urakomeye.
Ego cyane gose.
Ego wo kubgawe kubera iki icambesho cyo ndotangura kubaza kubera iki kuri biti ya berenga.
Ego ndavite guhindura kuri biti objectif ya evangelisation ikoresheje muziki hanyuma na eglise objectif ya munyamukuru ne evangelisation. Cheka kwa nyamukuru yesho yasigiye ishengero no mu nyigisho y'ijambo y'Imana yagitango grande commission. Donc no mu cette fois cette kwahuriye hamwe abantu basi ntumbere imwe kuri beat rivuga ubutumwa n'ishengero rivuga ubutumwa hama dushira hamwe nguvu zacu ubwenge bwacu umwete wacu kugira ngo dushikane benshi kugakiza kandi byabaye
mbega ni mu gihe hari ama eglise menshi yagutse ashobora kujamwa abantu benshi bakicara bose bagakwigwa ariko mwashime gukorera ngani yahe mama
ego icyumviro kwa gukorera muri nord hama tukaja muri centre hama tukaja no muri sud donc nukuri sino twaregeze gukora kuri beat mu cibitoke kuri terrain ya basket twakoranye nino eglise nyene donc harimo ko kumenyerana harimo ko ku pasteur ngaha twariganye donc harimo gukora twa imbere ko atangura eglise twasengera muri church imwe twese kuri bomberger donc ego
iyi beat ibaye ubu ni cyane ya hetandukaniro na yandi ma beat yose ikintu wakunze kurusha izindi ibindi byose wa wigeze gukunda mu yandi ma beat yose
Yaba hari wundi yagize interview imbere yanje akavuga ikindi kintu nari kuvuga umunezero waruhari hari umunezero vre murenze n'ukuri n'izindi bits zose zari zirenze umunezero nari kuvuga ko hari umunezero urenze mugabo hakijije abantu barenga 60 donc cyeje cya mbere ego
kubganye mubonye abantu bakijije kuri bits bangana kujya mwa bya kirego
na jambo papa donc ajye kubisigura nico gituma ndiho nico gituma mpema nico gituma nkora ivyo nkora cyo twakoze no evenema nico gituma ndirimba nico gituma nkumbaze nico gituma no kuringira ivyo ngira vyose bibiliya yoyo nagira mvuge bibiliya yoyo ira ne exagera nimba no gutiza iyo mvugo kavuga ngo umuntu umwe wonyina kijijwe mwijuru abo munsi mukuru plus de 60 bikoreshejwe umunyanege nk'inkanje umwana w'umuntu cyo kimwe nabandi imana ikaduterera iryo teka ryo gukora igikogwa agakizwa abantu bangana kujya ansiguri hari numunezero gweretse kuwundi
ikindi kibazo numva no baza big zoe uri muri mbamwe bategura kuri beat kubera iki mutigera mutumira abaririmba indirimbo zijya bita izisi
biragoye kubera intumbero yacu yaba kuri beat objectif ya kuririmba gusa hano baririmba indirimbo nkunda no tumira bakaririmba eje ari umuntu yancokoje ngo yambiye ngo yana ngo legeruka gusora gospel we focus amdi mu muzi ngo kuri beat umuza na samdi ngo objectif ni kushingira intaye Kristo no kuvuga ubutumwa bwiza butumbereye abatarakizwa kugira bakizwe yava bigorana kuzana umuntu atarakizwa kugira wari waza kubwira ubu turavyumva kandi yaba ari festival yaba ari kituririmba gusa twese twaturirimba ya ego
ni mwimbaze yuko mu muzanyo have yakira Kristo no gakiza
ikintu kigiragira we yakire Kristo ego
bige katugushimire cyane
murakoze namwe cyane
twitege yuko beat ubige kuzera bera no my glee
ego antuka zitatu zikurikirana zizobera muri eglise kandi naje nda professeur gushimira Imperial TV kiba ikimenyetso cya kabiri cyanyu cyo kudushigikira tutanagize foro ya tele kubibasaba nuko ndee bashimiye je birankora ko lancement ya clip twagize kuri CLM mwaraje byarankoze ko none umunsi mwaje nuko uri mani bahezagire cyane kibagwize mwaguke muzoshike BBC cyangwa CNN sinzi yo mukunda kurutizindi Ego.
Amen. Big turakushimiye cyane.
Murakoze gose.
Ego. Reka turashimire mwana mwe mwese mwakomeza dukurikirana. Twari kuri beats byagenze neza warumunezero ugeretse ku wundi hashiwe kuboneka. Abantu benshi bihanye warumunezero ugeretse ku wundi. Twaryohewe cyane. Nizere yuko iki kiganiro cyabaryohe kandi cyashuye kubakora ku mutima. Ciao Imperialtv turabakunda. Mugerageze kugira subscribe kuri channel yacu. Ciao ciao.